Shekhar, I'm a champion.
Don't forget it, yeah. Don't let go.
Na fau umna kagongwa pamoja sana umejao sauti mwitanage makoja.
Ruenge record. Ruenge record. Ruenge record. Ruenge record.